Yo, hi, Audacity. Nyame aso din kan. Ai, nene da, eti kan a wani abo me video so a mesra subscribe me YouTube channel yi fa ma me. Na me nyira wo sa kwan no so. Ene breaking news e wo ho ne se Canada fo emma e ye protest din 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 e wo Canada. Abonten so. Etia hefo migrants. Ɔmo kyerɛ sɛ ɛnhohoɔ agye kuro n'afa titiro n'afrikafoɔ. Ɔmo kyerɛ sɛ nnɛ Canadafoɔ mma dodoɔ naa ɛpɛ adwuma koraa ɔmo nya adwuma because of sɛ afrikafoɔ ɛne ɛnhohoɔ akɔ akɔgu ɔman no mu. Enti yɛmpam saa nkurɔfoɔ no, yɛmpam ɛnhohoɔ no ɛmfiri ɔmo man mu. Na ɔmo ayɛ dodo, ɔmo yɛ ɔyɛ kyerɛ dendenden de etia aban no. Sɛ firi saa abere kɔ yi, ɔnyɛ ho biribi. Ɔmo ndipɔto amanfoɔ. Metoo din na mse, oh, na Canada ɔno wɔ sika. Ɔman wei a tu mpɔn sɛ hɔ mma so tia sɛ ɔmo mpa mo ho hɔ dea. Ɛne wo a woyɛ ɔhohoɔ wɔ Ghana na woyɛ ɔhohoɔ wɔ Europe. Mo a moanya nkrataa sisi dan atotɔ dan wɔ abirikyire no. Monkae mo nkyi ansa na ayɛ too late. Wɔ ebi a kyenɛ bi bɛda asɔre no na ɔma aka sɛ obiara nkɔ ne kurom. Wokɔ ne he? Wofiri Ghana wobɛba Ghana. Ebi a wonya sika wansi fie Ghana, wanyɛ agyapadeɛ biara Ghana. Na dan no so ɛwɔ aburokyire na watɔ no wontumi nso ama Ghana data no. Wobɛyɛ dɛn? Ewiase no gyeɛ sɛ sɛnea ewiase ɛse kɔ no, obiara ɔman biara pere n'agyapadeɛ. Ɔman bi apɛ sɛ ne kuro tu mpɔn. Enti saa tete lae no, ebetumi aba sɛ sometime to come no, ɛnyɛ yizi mfa mma yɛn ho wɔ a yɛwɔ nkurɔfoɔ aman so. Ebetumi ato, ebetumi ato me, ebetumi ato obi bia. Na mmom afotuo kakra mede bɛma wo Ghana ni ne sɛ asi wo yie wɔ aburokyire Amerika, Italy, Spain, UK, kae sɛ wobɛyɛ agyapadeɛ wɔ Ghana, because wofiri Ghana. Kae sɛ Chinafoɔ bɛtu galamsey a ɔmo de gold no kɔ China, ɔmo mfa nsi fie wɔ Ghana, ɔmo mfa nyɛ agyapadeɛ wɔ Ghana. Nti sɛ wososo Nyame ayɛ w'adom no wakɔtena aburokyire na woanya sika, bra bɛyɛ agyapadeɛ wɔ ɔman Ghana mu, fa to hɔ ma wo mma anaa wo mma daakye. Sɛ kyena biribi kɔsi na ɔmo sɛ obiara nkɔ a woanya baabi adi wo ti ayɛ dɛn ahyɛ. Sisi a wiase, wohwɛ sɛ na wiase ne se kɔ no a ntɔkwasɛm ahyɛ aseɛ, country weesi wei weesi se aprapere. Ebi a kyena country a wote so no, ntɔkwa no a din ba abɛsi kuro no so, wobɛfa he? Datam no, wobɛhu sɛ omefiri Ghana, wopɛ Ghana aba na woba fie bɛ mu na wobɛwura. Woba a wonni asase, wonni agyapadeɛ bia, woba abɛyɛ mmɔbɔ wɔ ɔman no mu. Nti obiara nhwɛ sɛnea ɛyɛ a Canadafoɔ ani abere a ɔmo yɛ ɔyɛ kyerɛ sɛ ɔhɔhoɔ ayɛ dodo wɔ ɔmo man mu no, ebi a kyena yɛbɛtumi apam. Enti ma w'ani na hɔ, wonya sika a fa bi bɔ bra wɔ kura ofiri so. Ɔmo yɛ nsua aborɔfo. Buroni ba Afrika nya sika a wɔde sika no yɛ dɛn? Wɔde kɔ ne kurom na ɔde akɔkyekyere ne man na ɔman no daakye atumpɔ. Sɛ woyɛ bɔga na wowɔ Canada, woyɛ bɔga na wowɔ US, woyɛ bɔga na wowɔ Italy, na sɛ asiw yie a kae sɛ wobɛyɛ woman yie sɛ ofiri Ghana, wofiri Cote d'Ivoire, anaasɛ wofiri Bangladesh koraa no a fa sika no bi kɔbɔ bra wɔ hɔ. Na sɛ daakye ɛba sɛ yɛpam wo a wo nso woanya baabi de wo nan asi. Ahayɛ Audacity TV, Canada Project. Protest a wɔreyɛ no ano so, ebi a kyena yɛbɛdane ntɔkwa a wonni makraw fa wetu wo ho fo na toto nneɛma yie. Wo nso afei na woba bɛpɛ Canada akɔ no, twentwɛn n'ase na hwɛ no yie sɛ ɛbɛyɛ ebi a wo sika nkɔhye wɔ connection mine fo nsam. Hi Audacity TV, subscribe YouTube channel ma me. Nyame nhyira wo.